everyone, welcome back to Sunday Live Chain. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, congratulations messages are pouring in for the Nzimande family. Dr Ziphozenkosi, Nzimande kanye ke nomnyeni wakhe uDumiMkokstad, a gospel artist, after they finally share indaba ezimnandi zokuthi ke babusiswe ngengane yomfana. In a post, Uzipho shared this beautiful message, wathi ke, there is no way to describe my love for you. Welcome to the world, my handsome boy. Wesibhala ke igama lengane wathi neyame ulilanga lulibo Nzimande. Ongamagama amahle ke futhi ke angajwayelekile. Bayaqamba impela labazalwane laba. Ngiyabavuma futhi ngiyabancoma. Angazi ke noma kwenziwe ukuthi baba khona ubuye ke abhale amaculo egospel yini ngoba cha bandla hayi. Bayaqamba ngempela ngengane yokuqala intombazane baqamba nje igama esingalijwayele bathi uLenani iZulu. I know this name as a song, but now ngise silazi ukuthi ke indodakazi kaZipho noDumi uLenani iZulu. Ayike sibafisele kuhle kodwa ezibe sakhulisa abantwana babo bayisibusisi esikhulu ezimpilweni zethu nakwabanye ke abantu ababathandayo. If you love this family, please share your love on the comment section. Bye.